Isezerano rya kera, igitabo cya kabiri cyanditswe na Mose cyiswe kuva. Igice cyaho ni icya 19, umurongo waho ni uwa 5. Aragira ati: "None nimunyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko. Mbatoranyije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye."